kwate mkwa shushi elile kama mani kuyo salamine. Shukwate mkwa shushi elile kama mani kuyo salamine.
Shukwate mkwa shushi elire kama mani bayo siyamino.